Cristo.
Aleluia.
Mutima Miranda Hora Nama Horo Yongera Hora Elina
do. Shengero imbere y'ihema kibonaniro batunganye n'ibikorwa byo mu ngoro bazobungabunga ibikoresho byo mu ihema kibonaniro bongera batunganirize bene Isirayeli ibikorwa byo mu ngoro muri bene Isirayeli abalefi nibo uzoshikiriza Aroni n'abahungu biwe bamwe gukire bose Aroni n'abahungu biwe nibo uzoshinga igikorwa cy'ukurangura ubuhereza nkuka utari umuhereza nkuka azohegera azokwicwa iri ni jambo ry'Imana. Uri chivale chanje mana, mana, mana. Niwe, niwe natoranye mana. Mubuze mapanje mana, na cho nabwiye Imana yanje ni uru mukama wanje uri ciza canje ntaco zakikuruta. Yeah. zagiru mukama we muhano ziwanje mbere no mwijoro muti muranyigisha namizumuka mbere yanje ni siyose pukaru go sinili muke na choza kimuruta
jimane sante mana 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 iwe
nicho gitumu mutima wa njunezerewe umushaha wa njulikina mbere no muvere wa njuzo kweru pokera tango manze nakunuzo heveru musha wanje kuzimu kandi ntuzoreka ngo moyo woke wabone icyo bo nasho imbere yanje haseseka kanyamuneza imbere yanje hamagahimba are imyaka yose uri ciza canje nasho
gituma nkubita ibivukamira imbere ya data ari ubuvyeyi bwose bwamukako mu ijuru no ku isi kungero yitunga ry'ubuni nazwa nabahe gukomera cyane kubera mutima wiwe ku kugira ngo umuntu w'imbere abakuriremo Kristo nabe mu mitima yanyu kubera ukwemera mushinga imizi ifatiye ku rukundo kugira ngo mubashe gutegera mwe na beranda bose uko ubwaguke uburebure ubuhagurutsi n'ubwimbike bingana mumenye urukundo rwa Kristo rurengeye ubumenyi bwose muheze mubone kunengesera umusesekara wose w'Imana iri ni jambo ry'Imana
Ariko Yesu arabakura ababwira ati Murazi ko abatwara makungu bayatwaza igikenye kandi ko abakuru bayakandamiza Muri mwebwe ntibikamere gutyo ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwebwe arababera umusuku ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe nawe ababera umushumba ni nkuko n'umwana w'umuntu ataje ngo bamukorere ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo ababere incungu
Tushemeze ijambo ry'Imana
Bavukanye mwese mukoreye ngaha Imana yatwegenje uyu munsi muri iki kibanza kugira ngo itugabire abasaserdoti n'abadiakoni umukama niwe yabitoreye ngo abasiga amavuta meranda bashushe na Yesu Kristo umusaserdoti mukuru kandi w'intahava ingabirano y'abasaserdoti ningabirano umukama w'umuryango w'eklesia ngo ashishikare kubungabunga mu kwemera mu kwizigira no mu rukundo mbere bisubiye eklesia yose irasangira ku isigwa ry'eranda rya Yesu Kristo muri mutima mweranda Abakristo bose bakaba muri eklesia abahereza nkuka bahereza mashikanwa muri mutima ashimisha imana kandi bakamenyesha ibitangaza byo bakuye mu mwijima akabashira muco wiwe wagatangaza nkuko tubisoma nibaruwa rya mbere y'umutumwa Petero. Ariko muri uyu muryango eklesia nabo bose basangiye ubwo busaserdoti rusangi kubw'ibatisimu yabagize ingingo za Yesu Kristu we yamara umuhanuzi umusaserdoti n'umwami. Hari bamwe mu bana b'eklesia Imana isangiza ubusaserdoti na Yesu Kristu nk'ingabirano n'umuhamagaro ngo bashishike igikorwa cy'umukiza Yesu yatanguye mu bantu. Iyo ngabirano yahawe ubwa mbere abatumwa irashishikara muri eklesia mu basubirizi babo abepiskopi barayishikiriza batowe mu kumubika kw'ibiganza ngo basangire ubusaserdoti na Yesu babanye gusukurira igihugu cy'Imana nk'uko na Yesu ataje gukoregwa yaje gukora no gutanga ubuzima bwiwe ngo acungure benshi. Nibyo twumvise mu nkuru nziza. Itorwa ry'umusaserdoti n'ingabirano n'ikinyegezwa haba ku watowe ubwiwe eka mbere no ku gihugu cy'Imana cyose. Ni nacyo gituma eklesia idutumirira kubasabira kuko iyo ngabirano n'ibyatunga dutwara mu ngono z'ibumba tubwirizwa kubungabunga no kuzigama neza mu butungane no mu bweranda. Mbere amagara make n'intege nke za muntu bikamutuma yihatira kuruta kuzigama iryo banga no kurigendera. Iryo banga rijanye n'iyo ngabo y'agatangaza mu kwemera kutagira amahinyu ngo babegwe no kubishisho rizima rya Yesu Kristu mwungere mwiza yashimye kubasangiza ubutumwa bwiwe. Aba bavukanyi bagira bategwa iteka ry'umusaserdoti n'umudiyakoni Imana yarabakunze nabo barayikundira kuko bemeye kwitaba ijwi ryayo ribahamagarira gusukurira igihugu cyayo. Iyo Mana yabatoye mu rukundo rwayo nk'uko Pawulo yatubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyefeso ati yatwitore muri we isi itararemwa ngo tube beranga kandi tugira amahinyu imbere yiwe mu rukundo. Aba bavukanyi baragamburutse uwo muhamagaro barawakira barafata umwanya ukwiye wo kuwutohoza kugira ngo bone by'ukuri ko ari Imana ibahamagara. None uyu munsi baje ngaha ngo bahebere ubuzima bwabo bwose gukorera Imana na bene wabo. Baje bagira bati nk'uko tubyumvise muri ya Zaburi mukama ni wowe ntoranwa yanje ni wowe ragi ryanje. Ibyo si ibyo ndabavugira bonyene baravyiyemeje kandi n'ahandi hato barasubira kuvyiyemerera imbere yuko tububika kw'ibiganza Mumugirwa wejo ahise kumugoroba barashikirije indagano yabo yo kurangura ubutumwa bw'Eklesia bakurikije ukwemera kwamwe kwererekanwa muri Eklesia kandi bisunze amategeko n'inyigisho z'Eklesia kandi bakabirangura batabagikanije. Ntibabyemera gusa, barabishyizeho n'indahiro. Umwe wese avuga ati ndamenyesheje abanyumva ko atagahato namba bangiriye kandi ataragatsindikiro kantumye sabira ibanga ryeranda na nako bakanzinze ngo kambuze umwidegemvyo waje n'ukuri saba njeriho wese n'ugushaka kwaje kose uko numva kandi nirumvira kw'Imana impamagara. Ijambo ry'Imana dushikirijwe muri ibi bisomwa bitatu biratumurikira ku nyifato yoranga aba bavukanyi bagira batirwe mu kutwereka ko Imana ariyo ntoranywa yabo kuko niyo bahisemwo ngo ibabere itunga ridatituka. Bemera guheba amatungo n'amarongo kuri iyi si ngo bitwararike imbere ya vyose ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo. Ibindi Imana izobibaronsa mu rukundo rwayo nk'uko yabibemereye. Niho twumvise mu gitabo cy'amategeko ko Imana yatoye umuryango wa Levi ngo bene Levi bame imbere y'Imana bamukorera bongera bahezagira igihugu ku izina ryayo. N'ubutumwa buhambaye Imana yahaye uwo muryango kuko Levi nacyo yarose kundoranwa na bene wabo. Umukama niwe yabaye intoranwa yiwe nk'uko umukama yari yabimubariye. Naba bavukanyi mu kwemera gukorera altari y'umukama bemeye ko umukama ababera intoranwa kandi barashobora kwishongora bavuga bati eka bane twatoranya katabonetse. Gutoranya Imana ikakubera vyose, ikakubera inkinzo, ikakubera uruzitiro rutamenwa n'iteka ritabona bose kandi n'abari bose batotekera mu vyatsi ahubwo bakitwararika kwaba imbere y'iyo Mana yoraga ibyabo bayisenga bayikorera kandi batarambigwa. Ninaho mukama mu nkuru zatubwira ati mwaronse atacyo mutanze nimutange namwe atakiguzi musabye. Akongera akavuga ati nimwebwe munyu w'isi none munyu utagisosa akanovera wogasubizwa gute. Nacho wowe ukimaze ubusigari wo gushiburira hanze abantu bakikandagirira. Igisamwa cya kabiri kiratwereka inyifato ya kabiri yobaranga nuko Kristu yovyagira mu mishaha yabo bagashinga imizi mu rukundo. Kristu yaradukunze aritanga wenyene ku bwacu aratanga ubuzima bwiwe ngo natwe tubone gutanga ubuzima bwacu ku bwa bene wacu. Icyo nico cyatumenyesheje urukundo. Rudutuma natwe dukundana kandi rukarangira bose ko turabigishwa ba Yesu Kristo. Ikizoba ranga ko murabanje n'urukundo muzoba mufitaniye. Gushinga imizi mu rukundo rero nukubaka umushinge ukomeye w'ubuzima bw'uwa Kristo bw'umusaserdoti. Umukama ashaka ko inkingi y'ubuzima bwacu iba urukundo, tugashinga imizi mu rukundo. Ari naho Pawulo mweranda agira ati, naho navuga indimi z'abamarayika, naho nagira ingabirano zingana gute, nagira ukwemera guterura imisozi, ngatanga n'ibyo mfise byose, nagira urukundo nacyo byomarira. Urwo rukundo turabyumvise muri iki gisomwa ruragutse kandi rushitse imitsi kure, rurengeye byose. Paulo muyandaga dusaba ko twasaba inyama yo gutegera kumwe n'abiranda bose, ubwaguke, uburebure, ubuhagurutsi n'ubwimbike bw'urukundo, ngo tubone kunengesera umusesekara wose w'Imana. Ubwaguke bw'urukundo n'ukumenya k'urukundo ari urwa bose, k'urukundo rushikira abantu bose ata n'umwe avuyemwo, kukaba nkako Imana yakunze abantu itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwumwemeye wese ntapfe aronke ariho ubuzima vukanye. Urukundo abarungika gukwira isi yose ngo mwegeranyize abantu bose mu muryango umwe w'abana bayo barangwa n'urwo rukundo. Mutegere uburebure bw'urukundo. Bisigaye urukundo ari urw'imyaka yose, rwamaguzuye impuhwe Imana yereka abantu, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ihunga. Imana yerekana urukundo rwayo gushika ku ntwari igihumbi. Urukundo rwayo n'urw'imyaka yose. Mugire rero urukundo rudatituka, urukundo atanya kimwe kiruzitira ngo kirubere intambamyi yo gushikira zinamuvukanye wese. Mutegere ubuhagurutsi bw'urukundo, urukundo rwitanga rukiheba atacyo rusavye, atacyo rurindiriye, atari uko Imana ninahazwa. Icyerekana urukundo Imana idukunda nuko yadukunze tukiri abacumuzi, turabononye. Nabwo urukundo rwanyu mugwerekane mu mwidegembyo w'umutima, atacyo mwiteze cyangwa murindiriye, atari uko urukundo rw'Imana ruranguka muri mwebwe. Sabato, sabakuze, sabatunzi, sabana, eka abantu bose bumve ko urukundo rwanyu rubiyegereza ruberekeza ku Mana y'isoko ry'urukundo. Mutegere n'ubwimbike bw'urukundo, urukundo rw'Imana rusiga ubwenge bwacu sigwara ukundo kw'abantu rujana n'ibishobisho n'urukundo rushikira umuntu wese n'uwari mu marushwa n'uwari mu maganya n'uwari mu bubegito kugira ngo urukundo rumukize rumuvyure rumusubize iteka ryiwe ni rwa rukundo rwiyerekana ku musaraba wa Yesu Kristo. None mwihatire kumenya no gutegera urwo rukundo rwa Kristo rurengeye vyose mushinga imizi muri rwo niho muzoshobora gukunda Imana no kuyikorera mukayibona muri bene wanyu uwo ari we wese. Urwo rukundo ruzokomezwa n'igisabisho kibanywanisha n'Imana hamwe no kuzirikana ijambo ryayo ku munsi Imana igende ibongerereza ukwemera. Ni nawe mutima mweranda asosasagazwa urukundo rw'Imana mu mishaha yanyu ngo mushobore kwama murangura ishaka rya Data y'ubuvyeyi bwose bukomoka ko ku isi no mu ijuru. Inkuru nziza nayo itweretse imyifato ya gatatu yoranga aba bavukanyi nuko batorewe gusukurira igihugu c'Imana bigana Yesu Kristo wenyene ataje ngo bamukorere yaje gukora no kwitanga ngo akize benshi. Umusaserdoti nahamagariwe gutegeka no kuganza ahamagariwe gusukurira abavukanyi biwe igihugu c'Imana yigana Yesu Kristo agira ati jewe ndi hagati yanyu nk'umusuku. Yashaka kubereka ingene bo kwigenza nibifate nk'abami bo kuri iyi si bashaka kwerekana ubukuru bwabo mbere bagatwaza umukazo bakaremera abo bashinzwe abahanura kwifata ruto kwemera gusukurira abandi mu kubitangira aho ni ubukuru bwanyu rero bwabonekera kuko musoba mwerekanye wa mutima Yesu Kristo yari afise we naho yamye muri kamere y'Imana atigeze yihambirira kukungana n'Imana ariko yigize ubusa afata kamere y'abasuku mu kwigira umuntu asa n'abandi yigenza nk'umuntu asanzwe aricisha bugufi aragamburuka gushika apfe kandi urupfu rwo ku musaraba. Ukwicisha bugufi kwiwe n'ubugamburutsi bwiwe nivyo vyamutumye aninahazwa na Manase. Nta kindi rero mwatirigwa atari ugukorera Imana na bene wanyu. Ivyo bikaranguka mu kwihereza Imana ubudahengeshanya haba mu bisabisho vyanyu mu mwuka ya misa muherereza igihugu c'Imana mugiye kuragizwa mu kwigisha ijambo ry'Imana mutarambigwa kumwe Pawulo mweranda bihanura umwigisha we Timote amubwira ati menyesha ijambo ry'Imana wamizeko vyase bikunze uhanure wihanize uremeshe mu kwigisha utarambigwa. None rero bavukanye mutoranya Imana ngubabere iragi ngubabere vyose mutoranye urukundo rwayo kugango mushobore kwihebera bene wanyu none rero mwakiri impanuro y'umutumwa Yohana agira ati nimukunda isi n'ivyo kwisi nyene ukunda isi urukundo rwa data niruba ruri muri we kuko ivyo kwisi vyose ivyipfuzo vy'umubiri ivyipfuzo vy'amaso n'ubwishime mu migenzo bitanduruka ku Mana ariko vyanduruka ku isi kandi si nayo izohera n'ivyipfuzo vyayo ariko ukora icyo Imana ishaka we yambaho imyaka yose muzoshobora kwitangira igihugu Imana mugendeye mukuri mukirinda inabi yose ubwiyorobetsi bwose mukaguma mu muco wa Kristo ngo mubere namwe abandi umuco nsaza abasaserdoti bakuru banyu mugiye gusangira ubutumwa ngo abakirane urukundo n'igishika babamenyereze ubutumwa mugiye kurangurira hamwe mugire umuvukano w'abasangira banga abo muzoba muri wibonekeza mu bikorwa vyo gufashanya haba mu vy'umutima canke vy'umubiri wibonekeza mu nama no mu gusangira ubuzima ibikorwa n'urukundo ngasaba iki gihugu c'Imana cakoranye kije kubasanganiza impundu n'ugweze uyu munsi murabona ingene ari benshi bame babashigikira babasabira babafashe mu butumwa bwanyu namwe mukibera abasuku b'indahemuka kandi mubamanira igishika n'urukundo kugira ngo iki gihugu c'Imana ubwacyo kize kibabere agahimbare n'urugori imbere y'Imana kuko muzoba mwagikoreye mugisukurira mugumane igihagararo kizima ngo abakristu babe bababonamwo abavukanye n'abavyeyi abantu b'Imana muhimbarwe mugira muti natiwe ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bw'umwuzurira Bikira Mariya umuvyeyi wa Yesu Kristo umusaserdoti mukuru kandi w'intava akaba umugabekazi w'abatumwa atukwese ngo tuzigame muri twebwe ishusho y'umwana wiwe dukorere Imana muri ekleziya muryango mu butungane no mu bweranda ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mwiranda
Esperance Vanigua, Ngene Vanigua Barnabe, Naviteme Agate, Womuri Paruase Kirimbi, Diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Sirve Bizindazi, Ngene Kameya Montanus, Nanahimana Modeste, Womuri Paruase Mutoyi, Diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Furera Jean Bosco Gahungu wo mu muryango w'abatumwa b'umwongere mwiza na mugabekazi w'isenakuro mwene Nyandwi Gaspar na Bigirindazi Dafoz wo muri paruwase Rutovu diocese ya Bururi.
Ndarengutse.
Jean Baptiste Lance mwene Remeje Nyandwi na Laurence Nizigiyimana wo muri paruwase Yoba diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Nduwa Yezu Pascal mwene Stanislas Ntahomvukiye na Anastasie Nzirubusa wo muri paruwase Buhoro diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Ngenda Kumana Jean Paul wo mu muryango wa Furera ba mugabekazi w'ikigongwe mwene Bangiricenge Deo na Ntahondi Maxime wo muri paruwase Murayi diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Egide Manirambona mwene Mpayokurera Jean Berkimas na Nzinahora Victoria Marciene wo muri paruwase Mugera diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Hervé Nasagarare mwene Kajenje Geri Deo na Munezero Paskazi wo muri paruwase Kibumbu diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Augustin Nibizi mwene Michel Ntigahera na Hakizimana Antoinette wo muri paruwase Bugenyuzi diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Ufurera Albert Nkuru Nziza wo mu muryango w'abatumwa b'umwongere mwiza na mugabekazi w'isenakuro mwene Barumpoza ko Theodore na Mpayo Kurera Perpetui wo muri paruwase Rusamaza diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Innocent Nshimirimana mwene Ndahabonimana Barthelemy na Karondo Godance wo muri paruwase Mubuga Rutonde diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Nseze Ingoro Jean Bosco mwene Gaspari Nicimpaye na Dafroze Habonimana wo muri paruwase Gatonde diocese Nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Muvyeyi Nyenicubahiro Ekleziya Nyeranda umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize aba bavukanye bacu mu ibanga ry'ubudiyakoni.
Urazi neza ko babikwiye.
Aho Marie guhanuza umuryango wa Kristo kandi tukumva icyiyumviro cy'abafise mu ijambo ndemeje ko nasanze babikwiye.
Dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo turahamagariye abene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Umwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni mutegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangura neza icyo gikorwa mugiye gushingwa. Murashaka kwatirwa nabubika kw'ibiganza ingabirano za Mutima Mweranda zikabakomeza mukaba abakozi b'Ekleziya.
Ndabishaka.
Murashaka kurangura ibanga ry'ubudiyakoni mugafasha abasaserdoti mu guteza imbere igihugu cy'abakristu mubitwe n'urukundo rwicisha bugufi.
Ndabishaka.
Murashaka kwamana mu mutima utagira akanenge ingeso y'ukwemera nuko Paulo mweranda bivuga kandi ko kwemera mukakwigisha mu mvugo no mu ngiro mukurikije ijambo ry'Imana n'inyigisho zanyu zererekanywa mu eklesia
ndabishaka
mu biganiro byanyu murashaka kwamba mwigana Kristo we muzokorera umubiri n'amaraso kwa altari
ndabishaka Imana izofasha
uremeye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazongurikira
ndabyemeye
Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire uremeye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira
ndabyemeye
Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire
ababaza kwatigwa mu budiyakoni nibabanze bakinjure gatoya umushinga nawe w'umwongere ahamagare mu izina bamwibaza kwatigwa mu busaseridoti aheza asabe umwongere ku izina rya twese igisabo n'icacu ku izina ry'eklesia ngo abatire mu busaseridoti nabo nyine dutombo yakabemerera arabasigurira neza icari cy'umusaseridoti muri eklesia nico ryo banga ritegereza hanyuma imigikwa ibandanye
Nestori Baisabe mwene Nijembazi Ponce na Nahimana Modeste wo muri paruwase muyuga diocese nkuru ya Gitega
narengutse
Deogracias Bigirimana mwene Gasaya Jiribel na Nibigira Merani wo muri paruwase Kibumbu diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Leonidas Bigirimana mwene Bitansanga Jean Onesime na Ntawumvukiye Verdian wo muri paruwase Murenda diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Janze Hakizimana mwene Simbakwira Cyrus na Minani Constance Godans wo muri paruwase Mutoyi diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Anastase Hatungimana mwene Joseph Kibagizo na Josepha Lundenga wo muri paruwase Mugera diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Hatungimana Eric mwene Anise Mukenga na Agathe Sekishahu wo muri paruwase Nyabikere diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Prosper Marte Kezimana mwene Minani Jean na Niyiragira Marie Therese wo muri paruwase Bugendana diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Oscar Ndayikengurukiye mwene Banchiri Miss Barnabe nabavumiragiye Imakire wo muri paruwase Mukobe diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Furera Dismas Ndayiragije wo mu muryango w'abatumwa b'umwungere mwiza na mugabe kazi wise nakuro mwene Banderemba ko Andre na barutwa nayo speciose wo muri paruwase Mubuga Rutonde diocese nkuru ya Gitega
narengutse
Furera Leopold Ndereyimana wo mu muryango w'abatumwa b'umwungere mwiza na mugabe kazi wise nakuro mwene Sindaru Singenda kubwayo Fabien na Ntirabampa Eugenie wo muri paruwase Mubuga Rutonde diocese nkuru ya Gitega
ndarengutse
Camille Sengiyumva mwene Hakizimana François na bamboneyeho Raymond wo muri paruwase Nyakeru diocese nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Furera Celestin Nshimirimana wo mu muryango w'abatumwa b'umwungere mwiza na mugabe kazi w'isenakuro mwene bandi yatuyaga Evariste na Sindayihebura Marte wo muri paruwase Giharo diocese Rutana.
Ndarengutse.
Eric Ntakirutimana mwene Sahabo Leoporto na Nahimana Madeleine wo muri paruwase Gitongo diocese nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Hervé Ntambaga mwene Tuhabonye Philippe na Nimpagaritse Marie wo muri paruwase Nyangwa diocese nkuru ya Gitega.
Ndarengutse.
Muvyeyi nyenicubahiro Ekleziya mawe wacu iragusavye ngo watire ababene wacu mwibanga y'ubusaseredoti.
Urazi neza ko abikwiye
aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristo kandi tukumva icyiyumviro cy'ababifise mu ijambo ndemeje ko nasanze babikwiye.
Dufashijwe n'Imana umukama wacu na Yesu Kristo umucunguzi wacu turatorera bene wacu ibanga by'ubusaserdoti.
Dushimira Imana.
Mwaganje nkunda imbere yuko watirwa mu ibanga by'ubusaserdoti utegerezwa kubanza kumenyesha ishengero rikoranye ko wemeye iryo banga. Urashaka kwabana ntabyo urangura ibanga ry'ubusaserdoti mu mutingiri w'abapatiri ukaba umufasha nyawe w'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama urongowe na mutima mwiranda.
Egome ndabishaka.
Urashaka guhimbaza amabanga ya Kristo n'umutima w'intatirimuka kugira ngo urinaze Imana utagatifuza umuryango wa Kristo nk'uko byamwe na Ekleziya.
Egome ndabishaka.
Urashaka kurangura n'iteka n'ubwitonzi ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana mu gushigiza inkuka y'urukiza no mu gusingura ukwemera kwa Ekleziya Katolika.
Egome ndabishaka. Imana izomfasha.
Nestor, uremeye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira.
Ndabyemeye.
Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Dio gracias. Uremeye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira.
Ndabyemeye.
Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire.
Bavukanyi aya mabanga abavukanyi bacu bagira ngo bagabane arahambaye. Umwangushi ni wovuga ko yoshobora kuyagamburuka no kuyarangura adafashijwe n'irema y'Imana n'ubukandizi bw'aberanda. None rero twiture ku isinzi ry'ibyo byabona bavyagiye mu ijuru ngo bitwambarize byambarize n'aba bagira ngo batirwe.
Matu giri ki kome
Thank you.
urikano kanyu mwepiskopi arikarubika kubiganza aba bahava bati kwa mudiakoni tubandanye tubasabira mu gacerere. Rero bakuru babo bamuhava batigwa ubusaseridoti baze babafashe kwambara istola bayihagatire maze ikiringa Imana izoshaka cuko batigwa mu busaseridoti bazoheza bayibagororere. Ambavu istola bambara barabambika n'undi mwambaro w'abadiyakoni bita idaramatika hanyuma baheze bikwize babegwe.
Gitabo kiri mu ijambo rya Kristo ushinzwe kurishikiriza uritonda rero ibyo uzaba usomye ubyemere ibyo uzaba wemeye ubyigishe ibyo uzaba wigishije ubikurikize.
Amen.
Bamwe nabo bagira ngo batigwe mu ibanga ry'ubusaseridoti nibashikane imbere umwepiskopi aheze abasabire ku mana yongera batire mu gihe aza kuba ari karabwigisa bijo cyo kubatira turabibamenyesha guheze muhaguruke mwese kugira ngo twese dushikirize icyo gisabisho mu mutima twifatanya n'umwepiskopi tumenyekane isi nayo ikire abantu batagatifuzwe bamenye Imana kandi bazibabigwe no kuyishikira.
Mukama Mana yacu turamusaje twumvire ushungurure kuri izi ntore zawe ziraha umuhezage wa mutima mweranda n'ubukomezi bw'ingabirano y'ubusaseridoti abatuguhereje ngo batigwe imbere yawe urashishika kubaha ingabano zawe mu myaka yose ubwa Yesu Kristo umukama wacu.
Amen. Muri kano kanya umwepiskopi arabika ko ibiganza hanyuma n'umwepiskopi nyene mukukuruke aheze aburike ko ibiganza tugume twifatanya nabo ugacirire. Usaba abarindira abana babanzi babangire gatoya umugigo uko kwa mugacerere tubasabira murakoze.
mukama muvyeyi mweranda mushobora byose mana yambaho uri nyanyamateka ne utanga ubukuru ne utuma byose bitera imbere ukongera ukabikomeza nusiba kongerereza abantu butore nkuko abitegekanyije n'ubwitonzi bw'agakura nicyo gituma wakwinjiraga bagaza abasaserdoti n'ibikorwa by'abaleviti witoreye ukaba isinzi ry'abantu bitamugoye hanyuma waravu yashikiriza bene aroni iragi ryose subirwa byagizemo mutima w'ubweranda baroke mana yacu ibyo bahanga ry'ibibagabaga rikomoka kuri wewe bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akarono keza
14 abasaserdoti 14 tusubire dukomere amashumi kama ku isaha zitandatu n'iminota 28 Imana badufashe muri kano kanya ukwigira iriteka ry'abasaserdoti
Yesu Kristo yasizwe nase aho yamwa mutima muyanga n'ububasha nakuzigame mushobore gutagatifuza umujyango wa Kristo no gushikabira Imana inkuka yagwaye n'ububasha bwo gutangiza kamenya ikigongo abusere kuri ibicumuro bazaba birekuriwe azuzwa kubwisa ko nabo bizobagumapo
Thank you. umukama kirurutu mutima Shimiru mukama imana yacu niko birakwiye kandi biratunganye Koto kuninaza, tuka ukengu kirimisi yose na hose. Wewe mukama muyeyi imera nda. Mana mushobora vyose kandi wamaho. Muri mutima mweranda. Umwana wawe w'ikinege wamugize umusaserdoti w'isezerano rishasha kandi rizokwa maho warashize kandi ryateka ryagatangaza yuko ubusaserdoti bwiwe bwozigamwa muri ekeresiya Ni washarize igihugu yitoreye mu kukiteri iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitorera bagaranzurira ku iminwe ngo basangire na ubutumwa bwiwe bweranda kwizina ryiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu bagategurira abana bawe inzimano ya pasika urukundo wabashizemwo rubatuma gukorera igihugu cawe cyeranga bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima mu guhera ubuzima bwabo ku bwawe no ku bwa bene wawe
avukanyi harageze cyagiye cyo kwakira umukama
Thank you.
bavyagije kwishimikiro ry'abatumwa nibahunda umugisha wayo kwishimwe rinahaye ry'abatumwa bababera mu ngoro. Mufashijwe n'abatumwa Imana nibagira ivyabo navyukuri muri vyose nkuko yabahaye inyigisho na kuroka abo batumwa nyene. Maze kubigisa bico cababera mu ngoro mushobore gushikirira kigijuru nkuko inyigisho yabo yabaye kugira ukwemera kutayeganyega. Sacerdoti bashasha babadushikirize umuhezagiro wabo wa mbere amaja ndabarungita
nimuhora numukama Imana rugira vyose Data na mwana na mutima mweranda nibahezagire.
Imana rugira vyose Data na mwana na mutima mweranda nibahezagire.